How? Hallelujah.
Mm.
Hey. Yeah, man. It's a corner, 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 but wait.
I love to bafo. Bekhulu ufone uma ufuna inyama khona e-restaurant la uvela utheleke usuthi table.
Hayi bafo, ngibani umdala ungaqali ilethe ngapha, mbele ngizwe ukuqala. Awuyalazi udaba. Uyakwazi umthethwa la ekhaya.
Letha, 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 letha.
Sabe savelelwa
sami abadala. Thatha.
Uweke, awusweke.
Vela ngilambile.
Awu. Yini uyadayeta?
Awu musa phela ukuphuthuma bhuti, manje wabe manje usuyidonza nje usuyinwebula yini akukho ukudla ekhaya.
Bayifakeni. Papa, you know, Bafo, Papa, Papa, eh? I'm going to wear my sink, snow peanut butter, saying Bafo, sick as a brown. Hm. I lose Susie's arm, no pair. Eh, Bafo, getting aguila.
The importance is big.
Hm, Bafo, Bafo. Hm. In Bafo.
I don't want to be soon, never won't slap your boy.
Ah, Bafo, go back onto the back chair, Bafo, Bella. People
are hates while lying on to your second marriage.
We're telling me.
Manje bana ke baba usho ukuthi lezi zinto azisebenzi ngoba phela ngizizame zonke mina lezi zinto lakho wena uyazaza ukusho ukuthi nawe uyazenza kodwa unkosikazi akekho waphephuka
ngene. Eh, waphephuka. Waphephuka.